Yo, you know these niggas don't play. So nigga, watch your step when you walking, nigga.
Walking. Walk, walk, walk. Walking. Walk, walk, walk.
Left, right, 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 left